Sanibonani guys, gama nqabile ngiphathela amazebela ema-Brothers Keeper ngomhlaka 30 September. Guys, kushubile phakathi kukadonga nonkosazana, ukudla kushintshile epuletini, kade kuyi-rice no-curry wenyama yenkukhu, manje sekuwuphuthi nemfino ngampela. Hey, yazi-ke last Friday into eyenzeka guys ukuthi udonga wamane walala kusofa ngenxa yokuthi unkosazane wathi nje wena uzama ukungicontrola ukuthi angingagqoki izinto ezingibambayo mingejimini, so lala kusofa awezi nje embhedeni namhlanje. Ufikile kwenkosazane-ke ezomlethela ijuice phela nokudla, udonga encengela esho ukuthi ayimpela usezozama ukuthi amlalele ayishintshe indlela agqoka ngayo. Uthe baba, kulungile-ke ngizoyishintsha indlela engigqoka ngayo ngoba ngifuna ukulwa nawe namhlanje. Usethi udonga, okay, kushuthi usuzogqoka iy'mpahla ezinde. Angithi, usethi inkosazane, yebo baba. Usethi, kodwa ngizogqoka iy'mpahla ezingifihla umzimba, lezi ezingibambayo ngisazoqhubeka ngiy'gqoka ngoba uyawazi odrop wami ukuthi unjani. Usethi udonga, nakamhlola-ke nkosikazi wami, kuzomele ngisho nalezi ezikubambayo nje zikhiphe i-shape uyiyeke. Usethi inkosazane, ha baba, ngeke phela ngize ngeke konke phela nisuzama ukungikhontrola manje. Uthi angikhontroli vele, sengiqalile nje, iyona ndlela esizophila ngayo manje le khaya. Uzethi inkosazane, ha phela mina ngakabe unkosikazi wakho, ungibhekisise kahle mina futhi angisiyena ukukhathazela. Uzethi vele ngikwabo ukukhathazela, soza wabo ukukhathazela. Into engiyifunayo nje kwena ukuthi njengoba usuzogana lapha kumshemu, ubonakale ukuthi uphuma ekhayeni elihloniphekile. Ngakho-ke kuzomele nje iy'mpahla eveza umzimba nezikubambayo uphume kuzona. Uzethi wena baba, ngiyakubona ufuna ukuthi mina ngiqoke njengeselikazi. Uthi angifuni ukuthi ugqoke iy'mpahla zokuthi uma uphuma lapha ngaphandle mase ubona amadoda, amadoda lawa enqakisana ngayo. Uthethi, hheyi, ungibhekisise kahle mina baba, mina ngiyayihlonipha mina. Uthi, ya, ngiyazi uyayihlonipha, kodwa inhlonipho ayisuke engqondweni kuphela, kumele ibonakale nasemzimbeni, kubonakale ukuthi impela ayisuka ekhayeni elizothile. Ngakho-ke indlela ogqoka ngayo kumele ishintshe. Uzomlungisa ngisho i-cleavage, wathi yabo la, kumele uvale la konke la, ama-salad arm lawa into ekumele ibonwe yimina kuphela, hhayi abanye abantu. Oh guys, unkosazana umane wamduba udonga waphuma endlini eshesha ethukuthela eganuni wabo. Wathi udonga, nanamhlanje ngizolala kusofa yini? Wangaphendula unkosazana, wayophuma ngomnyango. Guys, sazi ukuthi lo mshado yokuphumelele yini impela. Udonga wazakhombisa ukuthi ufuna ukumshintsha unkosazana ngenkathi besayiqala lento yabo, kodwa manje njengoba nje simthembisa umshado wamfaka neringi, hayi, uyazama ukumshintsha ugirl kancane kancane. Hayi-ke okunye-ke guys, uMshengu uhambile phela eya lapha kuShaba Snacks eyothandaza phela esho ukuthi ucela ivuke bandla iShaba Snacks. Uthe uma engena phakathi, hayibo, indlu isimane yaphenduka ihhotela lamaPhara. Uthe uma efika wathi, ye nina, ubani uningenise la? Bathula nje bambuka, wathi ngizobala ngo-5, ngifuna nje mingithi 5 nibe ningasekho la. Bathula nje bamgqolozela, wathi 1, 2, hayibo, banganyakaza. Wathi lo baphethe, siza nomkhulu nimlekelele abale bowaqedele. Bathi 3, 4, 5, yay! Hayi, emva kwalapho guys, bamqeda uMshengu neNduku, bampanel beater, bamnika isibhakela, bamnika unyawo, bamnika isiqwayi. Yeyi, baqede bathatha ifoni yakhe bamphuca neyicathulo. Ubuye nje kwaMshengu eno-blue eye, uthi usabatheho ubheke u-blue eye uhamba ngamasokisi phansi. Undumisa umane wathi nje, yabome kunje kuzomele sihambe siye lapha ebuilding siyobacebula labafana basazi basizwa ngendaba. Wathi uMamchunu, mntanami, ngisibonge nje thina ukuthi ubaba wakho ubuye ephephile, asishayi muntu, asibi thina singoMshengu. Wathi, yeyi ma, sizowehla isithunzi. Wathi, ngithe hlisana umoya guys, uMshengu ziyamnetha bakithi, hayi kancane. Uze wathatha isithombe sikayise washo ukuthi, baba, ngihlulekile ukuvusa isibongo sakoMshengu. Lo mkhonto nehawu anginikala wona izomele ngihambe nje ngiyoligqiba eduze kwakho ngoba mina ngisahluleka isendoda. Uzamile kumamchono bandla nkosama umduduza kwanhlangazimuka nomoya. Ngampela ngampela uMshengu usezibona nje nesahluleki. Mina ngokwami ukubona bengicabanga ukuthi nje akamane ehambe uyilahla kudonga, amcele phela amxhase iphinde ivuke iShaba Snacks ngoba impela impakamo ike nje imcekele phansi umuntu. Okwakhe nje ukuthi azehlise acele udonga izinto ziqale phansi zibuyele esimweni. Guys, phela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.